Munateseka kulipa ushuru kwa nini? Step out of the line and into convenience with the Paybill 222222.
Ebu tusaidiane ndo tufanye hii haraka. This is very convenient.
Tulipe ushuru, tujitegemee.